Molweni, igama lam ndinguThuli, ndingumncedi ekuhlaleni. Ndisebenza ikakhulu ngabantu abadala abanjengomakhulubusi. Izihlobo zikamakhulubusi bezicinga ukuba ungenwa imimo yemdaka okanye senza izinto ngendlela engaqhelekanga ngenxa yobugqwirha. Kodwa akunjalo, umakhulubusi unesifo sedementia. Kule ncwadi ndiza kunixelela ngesi sifo ukuba siyintoni, ungafumana uncedo njani kwaye uzikhathalele njani njengomntu onika uncedo ekuhlaleni. Uninzi lwabantu ekuhlaleni bayakhathazeka ngoomakhulu babo okanye abazali babo xa sele bekhula, ingakumbi xa beqala ukulibala izinto, bephindaphinda into abayithethayo okanye besenza izinto ngendlela engaqhelekanga. Sonke siyazilibala izinto ezincinci ngamanye amaxesha, kodwa xa umntu engakwazi ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla, loo nto iba yingxaki. Le into yenzeke kumakhulubusi, ebelibala nokuhlamba isiqu sakhe emaxesheni amaninzi. Alahle izinto ezifana nezitshixo neeglasi zakhe zamehlo, ebehamba esolula iinyawo, alahleke akhale ngenxa yokoyika. Xa izicucu zengqondo zisifa nengqondo iyeka ukusebenza kakuhle, loo nto ibizwa ngokuba sisifo sedementia. Esi sifo sichaphazela ingqondo, iingcinga, ukuziphatha kwanendlela oziva ngayo. Njengomakhulubusi, umntu onedementia uba nengxaki yokulandela okanye ukuvisisa intetho nokwazi amagama ezinto. Umakhulubusi ebelibala phakhoyo, alibale namagama bohlobo nezalamane zakhe. Ngamanye amaxesha ebecinga ukuba umzukulwana wakhe ngumama wakhe. Idementia ayonto umntu azikhethela yona, ingenzeke emadodeni nakwabasetyhini nakubantu bentlanga namasiko ohlukeneyo. Abantu abaninzi ekuhlaleni babona ukuziphatha okungaqhelekanga, bakholelwa ukuba isihlobo zabo okanye abamelwane bangenwe yimimoya yezinyanya. Idementia emaxesheni amaninzi ayibonakali ngoba abantu abazazi iimpawu zayo, kwaye abantu abaninzi bacinga ukuba bathakathiwe abo banayo, kungako le ncwadi ibalulekile. Idementia ithanda ukwehlela abantu abadala. Kukho iimpawu zesisifo ezingabonakaliyo kumalungu osapho okanye izalamane kuba becinga ukuba iqhelekile into yokulibala ebantwini abadala. Kodwa ukulibala izinto asiyonto eqhelekileyo neyamkelekileyo nakweyiphi na iminyaka. Abantu abanedementia abazikhumbuli izinto zemihla ngemihla ezifana nokuvulela unomathotholo. Umakhulubusi ulibala amagama ezinto amatyeli amaninzi, ulibala igama lakhe, apho ahlala khona kunye neminyaka. Kubantu abanedementia, ihlabathi yindawo eyoyikekayo neyothusayo. Ngamanye amaxesha, abantu abanesi sifo abayiqondi impilo yabo nokuba baziva njani. Bahlala bexhalabile, beziva bengakhuselekanga. Umakhulubusi nokungabathembi abantu, akholelwe ukuba baza kumebela okanye bamdlise. Abantu abanedementia bayazama ukuqhubeka nobomi ngathi akukho ngxaki. Bayazama ukufihla ukuba abazikhumbuli izinto nokuphazamiseka kwabo engqondweni. Badinga uncedo lwezihlobo nezalamane, bakhunjuzwa amagama abantu, ukuhlamba nokutya. Umakhulubusi akaziva ekhululekile yaye ezithembile ukuba angathetha nabanye abantu kuba ecingela ukuba angasuka alibale okanye athethe into eza kumenza abonwe esi sibhanxa. Ukuba ngaba ukhathazekile indlela engaqhelekanga aziphethe ngayo umntu omthandayo okanye ekhangeleka ixhalabile engonwabanga naxa imeko isiya ibambi, thetha nogqirha okanye umongikazi okanye utsalele isebe ledementia loMzantsi Afrika kule nombolo ithi 0860-636-679 ufumane uncedo. Kukho iintlobo-ntlobo zedementia kwanezizathu ezahlukeneyo ezinokubangela esi sifo. Umntu akakwazi ukufumana idementia kwabanye abantu, ayosuleli njengomkhuhlane. Njengomntu onceda abantu ekuhlaleni, ndisebenza nabantu abaninzi, andinokosuleleka idementia kamakhulubusi. Zimbini iintlobo ezixhaphakileyo zedementia, yivascular dementia engenzeka emva kokuhlaselwa sisifo sokuficala kunye nesifo sika-Alzheimer. Isinye kwisithathu sabantu abanesifo ugawulayo kunye nentsholongwane yaso bangafumana intsholongwane ye-neurocognitive dementia. Le nto ingenza umntu abe nengxaki yokhumbula izinto, angakwazi ukuzihoya, abesele khathazeka lula, angabi namdla, uba nengxaki yokusebenzisa imilenze neengalo nokuphazamiseka kwengqondo. Le nto yenzeka ekuqaleni nasekupheleni kwesisifo. Kodwa amachiza e-antiretroviral anganceda ukuthomalalisa idementia nokugcina abantu abanentsholongwane kagawulayo. Xa unesifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi okanye i-high blood pressure, ukufa icala, isifo seswekile, ukudandatheka komphefumlo, i-depression, kunye nengxaki ze-thyroid, usemathubeni okufumana isifo se-dementia. Kubalulekile ukuba uzilolonge, uye ekliniki rhoqo, ufumane amayeza ngendlela yiyo, yitya ukutya okunempilo, zilolonge, ukhethe impilo ekulungele, efana nokungatshayi, usengozini enkulu yokufumana i-dementia xa ungazikhathalelanga. Thina abancedi basekuhlaleni senza utshintsho kwiimpilo zabantu abanesisifo se-dementia. Abantu abanesisifo kufuneka ukuba bazibandakanye kwimisebenzi efana nokuncedisa ekulungiseni ukutya kwaye bayakuvuyela ukwenza izinto eziluncedo njengam nawe. Ungabafundela, nibuke iifoto zezihlobo naye okanye nimamele umculo. Umakhulubusi uyakuthanda ukumamela iingoma zakudala futhi kubuyisa iingcinga ezimonwabisayo. Xa ezive ekhathazekile uthanda ukubambelela kwingubo yakhe yesiNtu. Abantu abanesisifo se-dementia kufuneka ngalo lonke ixesha baphathwe ngentlonipho nesizotha kwaye ungathethi ngathi abekho. Umntu onesisifo ucinga kwaye wenza kancinci kunawe. Banike ixesha lokucinga kwaye ubenzele izinto zibe lula ngawo onke amaxesha. Thetha nabo ngelizwe liphantsi ungabangxolisi. Bakhuthaze bazise ukuba benza kakuhle. Khumbula ukumanga nokumphulula umntu egxalabeni kumenza azive ngcono. Ukukhathalela umntu onesifo se-dementia kuyakhathaza emoyeni kwaye kuqoba umzimba. Abancedi basekuhlaleni bangaziva ngathi babodwa kwaye bakhethekile. Ukuthetha nabantu nabasebenzi kwezempilo abafana nabongikazi ecaweni okanye udibane namaqela abantu abakwisimo esifanayo kuyanceda ekufundiseni nge-dementia. Inombolo ye-dementia SA ithi 0860-636-679. Batsalele ufumane izoluleko, inkxaso nolwazi abangakuthumelela lona nge-fax, ngeposi okanye i-email. Uninzi lwabantu abanesisifo i-dementia abafumani luhoyo kwaye nabantu abadala abahlala bebodwa ngamanye amaxesha babizwa ngamagqwirha. Bayagxekwa xa izinto zingahambi kakuhle, umzekelo xa izityalo zingahlumi kakuhle, imvula inqabile okanye inganethi, nangokufa kwezilwanyane ngamanye amaxesha imizi yabo iyatshiswa kwaye bayabethwa. Ukuphathwa gadalala kwabantu kuyenzeka xa abantu besalelwa amalungelo wabo njengokutya, indawo yokufihla intloko, amayeza nempahla zokunxiba. Kukho i-Act 13 ka-2006 yabantu abadala. Ikhusela amalungelo abantu abadala. Zonke iintlobo zempatho gadalala kubantu kufanele zichazwe kubongikazi, oonontlalontle okanye emapoliseni. Bona baphande. Into ebuhlungu kubantu abane-dementia ekuhambeni kwexesha iyagqwesa. Wonke ubani uyayazi i-dementia empilweni yakhe. Amanye amayeza yanceda endleleni yokwenza nokuziphatha komntu onayo, kodwa alikho ichiza lokuyiphelisa i-dementia. Uxhaso lonakekelo kubantu abanayo kunye nezihlobo zabo kubalungele kwaye kubalulekile empilweni. Ukufundisa umphakathi ngesifo i-dementia kubalulekile ukugcina abantu bekhuselekile. Njengomncedi wasekuhlaleni ndifunde ukuba ihlabathi ligcwele ngabantu abafana nam kwaye akunasidingo sokuba ndibe ndedwa.